bendinyuka xa ndifika apha phezulu ndifika kuko iteksi etshayiswayo itshayiswa yimoto yencinci into eyenzekileyo iteksi ibigqitha ngakho four-way stop ngakulo four-way stop isehla isiza ngapha then imoto lincinci yamisa esitopini yayigila iteksi yagileka yade yawa phantsi ke ngokola hlobo lilo ngokokujonga kwam bebathathu okanye four but kuye wasesazama unceda kwaphuma udrayiva kwaphuma nomnye umfana omncinci benxiba iuniform yasedeli kwenzeke njalo then ndabe sendihamba ke ngoku nam.
Ndingu Anathi Kave kwiindaba zeZwelitsha Online TV, ndise Zwelitsha.